Mutera okutamukamu, unakulabye ng'okyamukira ekitende bade nsaba abali mu byuma ebyo basooke batugoye akayimba akayimba kensaba keka